barakoze bagenzi bacu kuri amakuru agezweho hirya nino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gisata cy'umutekano. Abantu batandatu mu ijoro ry'uno wa kane baragandaguwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana muri komini Matongo y'intara ya Kayanza. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Muri abo bishwe harimo abagabo bane n'abana babiri biga mu ishuri shingiro. Abo bakoze iryo bara bakaba bagiye batwaye n'umuntu umwe. Bariko barasubira inyuma bagana ikibira nk'uko amajwi ijwi ry'Amerika rikuraho Matongo abivuga. Bagiye barasahura mu mabutike yo kuri uwo mutumba wa Nyarumanga. Buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remicishahayo mu nama yagirishije abanyagihugu bo ku mutumba Nyarumanga aho haraye haguye iryo bara yasavye abanyagihugu gufatana mu nda umwansi bakamwamirira kure. Amajwi yiwe tukaba tuyakesha radio y'igihugu.
Ijambo ry'ihumure ni uko abanyagihugu gutekana kandi barazi hapfuye urupfu haba amarira ariko turabahojeje bashyira umutima mu nda hanyuma bafatane mu nda bacanemwo bose babungabunge amara y'umutekano bari kumwe yanyazime gitwe n'abajejwe umutekano abo b'ubutungane ntwaro hamwe nabo bayikomeze rwose hanyuma bakomeze ya makomite y'imizigo sekirite atana n'umwe avuyemo kugira ngo umwasi nasubire kuri ico muryango bamwe mu gihugu wese utange inkuru mu gihe abonye tukagenda neza canke abonye umuntu yiketse adasanga ari we mwaba w'akarere.
Mwamenya ko mu ndwi iheze aho nyene Nyarumanga hishwe abantu babiri umugabo n'umugore wiwe nabo nyene bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Mu Rumonge naho mu bumanuko bw'u Burundi abasirikare bacungira ikiyaga Tanganyika nko mu gihe cy'isaha 10 z'umuhingamo baraturiye ubwato bubiri bw'abarovyi abantu barorera. Mu gihe y'amasaha abarovyi baba bariko binjira mu kiyaga baje mu mirimo yabo abasirikare babonye ubwato buje bupakiye abantu baca barabuhagarika. Abantu barimwo uko ari 8 bagizwe n'abarovyi nk'uko amajwi ijwi rya Amerika rikura aho mu Rumonge bimenyesha. Baciye bafatwa baja gufungirwa muri komisariya ya gipolisi ya Rumonge. Babiri muri bo bajanywe kubarizwa mu iperereza kuko biketswe ko ari abagwanyi nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha. Abarovyi bavuganye na radio ijwi rya Amerika ariko batashimye gutanga amajwi yabo bamenyesha ko batabona uko bagiye kubaho. Bamenyesha ko bari bamaze indwi zibiri bataroba kubera ibibazo by'umutekano mu kiyaga Tanganyika igikorwa cyari casubiriye gutangura ku wa mbere w'inondwi turimwo. Pacifique Ninahazwe yanonosoye amategeko akaba ari mu baharanira agateka kazi na muntu yamenyesheje ijwi rya Amerika ko ivyo vyakozwe n'abo basirikare ari ivyaha bikomeye bakwiye kubazwa abo banyagihugu bagatunganirizwa mu gihe atacaco bagira.
Twari gushobora kumva iyo abasirikare bavuga bati ubu bwato bwari buje burimwo abagwanyi baraheza baratura turishurana buca burasha turiko turarasana ariko kuba bafashe abasanzwe bakorera muri ubwo bwato bakaja kubapfunga bakaca bagaruka kuza guturira ubwato atana matohoza araba ibi bintu ntibibaho. No kuvuga ko bononye ubutunzi bw'umunyagihugu kugwikeko bongera bonona ubutunzi bw'igihugu kuko basubije inyuma imiryango basubize inyuma abantu basubize inyuma igihugu cyatorera amakori. Rero kubw'ivyo dusaba ko igisirikare cy'u Burundi gisigura ivyo bintu ivyo ari byo. Igisirikare n'igisigura ingene cagezaho kija gutora ubwato bw'umunyagihugu kikabuturira uwo munyagihugu atacaha na kimwe aragira kandi atamuntu ari muri ubwo bwato ariko ararasana n'abasirikare.
Twagerageje guhamagara Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi kuri telefone ngendanwa yiwe kugira atange umuco kuri ibyo byaraye bibaye ariko ntiyatwitavye. Tubibotse ko igenekezo rya 23 ukwezi k'8 komine Bugarama iyo ntara ya Rumonge yatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bivuga ko baje bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye mu kiyaga Tanganyika bica abantu batatu. Icyo gitero kikaba caremanzwe n'umugwire de Tabara. Desire Hatungimana, Kigali, ijwi rya Amerika.
Tukiri ku makuru avugwa ku Burundi, ico gihugu n'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu kwezi kuza bizogirana ibiganiro vyingene ibihano uwo muryango wafatiye u Burundi kuva mu 2016 bivanwaho. Mu mubonano umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yagiranye n'ubuserukira ubumwe bwa Buraya muri ico gihugu, uwo muryango wiyemeje kuba uranagura imigenderanire y'iterambere mu kurindira ko ivyo bihano bidadanuka. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Ahejeje kwakirwa n'umushikiranganji wa mbere yarenga iyo mebunyoni userukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu Burundi yatangaje imigambi umuryango ugiye guterera kugira ngo irangurwe niyo rimaze igihe rifasha.
Je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très prochainement c'est
imigenderanire
hagati ya Union Européenne n'Uburundi yari yifashe neza cyane imbere y'amatora y'ibihumbi na 15 aho imigambi itari mike yaranguwe biciye muri cya kigega cy'abanyaburayi kijejwe iterambere arico Fed ariko inyuma y'amatora y'ibihumbi na 15 iyo migenderanire yaratosekaye cyane aho Union Européenne yafatira ibihano Uburundi Burundi nabwo bukavuga buti ivyo bihano byari bihano by'agahotoro kandi bitagira ifatiro ambasadere rero yaje ngaha yerekanye ko Union Européenne ifise ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'u Burundi kugira barabe ko ibyo bihano byova mu nzira mbere n'ayandi maproje amwamwe atangure gukogwa mu bisanzwe rero nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yashimye cyane kuri iyo nyifato ya Union Européenne yo gushaka kuganira n'u Burundi kugira ibyo bihano bihave mugabo yashimitse cyane gose kubyerekeye imigenderanire mishasha ikwiye kuhaba hagati ya Union Européenne n'u Burundi iyo migenderanire ikaba ikwiye gufatira na cyane cyane ku ngendo yo kubaha no kubahiriza kwishyira no kwizana ku Burundi imigenderanire ifatiye no kubahana
umwe bwa Buraya bwahagaritse imigenderanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka w'2016 buyagiriza guhonyanga agateka kazina muntu n'ukwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo amakuru y'u Amerika ryaronse nuko ku 19 ukwezi kw'icumi kuza hategekanijwe inama hagati ya leta y'u Burundi n'umwe bwa Buraya kugira barabire hamwe uko ibihano byafatiwe ico gihugu cyo mu buseruko bwa Afurika byovanwaho ibihano abategetsi b'u Burundi ntibahengeshanije ku byiti by'agahotoro basaba ko byokurwaho eroje urikaneza iru rya Amerika
amakuru yacu tuyabandanirize mikambi y'agategekanyo ya Monge Monge iri muri territoire ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo muri Congo avugwa ubwoba bw'impunzi z'abarundi batinya kwandura virusi ya corona abavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo bamusiguriye ko bigoye kwikingira kuko usanga mu ihangari imwe harara abarenga 80
Tugiye habaye muri iki kigo cha Monge Monge iki kiza no kuri kya giteye ubwoba kandi ubwoba cyane ndetse suno mu sekita wego dutera ubwoba nk'amategeko ya coronavirus baravuze yuko ngo abantu bategerezwa kubaho batandukanye bijya byo kwese pasama metero hagati y'umuntu n'uwundi ariko tubwe ngaha muri transit tubona atari ko bimeze na mwarijya usanga mu isari imwe tujyamamwe ugasanga harimo nk'abantu barenga nk'amajana abiri ugasanga dufise akarago kamwe kajya akarago kamwe tukakajyama ko turi nk'abantu batandatu no kuvuga ugaca usanga rero ibintu nk'ibyo biduteye ubwoba hanyuma ikigeretse ko ugaca usanga kandi nta amazi turonka mu buryo bw'isuku dushobora kumara ukwezi cyanke nk'indwi zibiri zirenga ata amazi turonka amazi turinda tugenda kuyarondera hanze ibintu nk'ibyo hanyuma rero tukabona yuko umengo turafise ubwoba cyane burenze
vrema uko tubayeho nk'uko umenga turafunzwe kuko turi abantu barenga hafi mu 200 ariko turagerageza kubabwira yuko bodukuraho kuko turi benshi ariko ntago bigeze badukuraho kandi kwebwe ko twicara duguma turundanye nta muntu ahereza umwanya uwundi kubera turi beshi cyane icyo dufitiye ubwoba nuko icyo kiza coronavirus umwanya n'umwanya niyo cha kamara gufata umuntu umwe twese twoca tuhahonera icyo dusaba ha CR na CNR nuko bogira ingufu bakaza bakadukura hano muri kino kigo cyo kimongemonge bakadutwara natwe imurongwe umwe wese akaba ahantu hiwiwe
bari batubwiye kibazo cyuko umwegeranye muri heshi mushobora guhura n'impanuka muka ndukizanya icyo kiza mugabe imana yarafashije ntabwo cyadufashe none mu buryo kitadufashe twagomba yuko mudukura ngaha n'iyindi ngwara ntisubire kuzidusanga ngaha ngo twongere gutesekera ngaha
bo kibazo dufise cerekeye corona nukubera ko batubwira ko tugira isuku kandi twikingire twirinde kwegerana ariko nkaguma mbona ko tuguma twegerana abagenda bagaruka bakinjira muri swebwe iyo ngwara barashobora kuyizana mu buryo butandukanye turashobora kumenya nk'akarori aho turi ntahantu turundanye n'ahantu turi benshi cyane rwose turashobora kuronka naho uca kinacyo nakongera ko problema mu dufasha mu kwatukura ngaha kuko turaharambiye kirekire kuko ingwara nubwo tuyikingira niziguma zidufata ntumenya n'ingwara nyabaki
twebwe kuva corona itanguye turi ngaha tubona yuko menga tweho dusa nuko menga baraduhebye nta kintu na kimwe ariko baradufasha kubyo kudukingira iyi corona turamaze kubona ku bandi ubusanga baba hari ubuntu bw'ubufukamunwa ariko twebwe ngaha nta muntu n'umwe agafisi kandi tumaze kumva yuko corona yandukira bifatiye kuguhemeranira ko ahantu hari ubwishi bw'abantu mugiye muri ko muravugana cyo twose abana natwe nuko mbere na mbere mbona benshi cyo batangurira ka utwo dufukamunwa aha mu rupangu natwe batuzana utwo dufukamunwa duheze tuze turikingira bukebuke hanyuma imbere yuko bazana ibyo bindi bikoresho byo babizimbye datawe ntabyo tuzi kugira badukingire kuko ngaha twe turiko turabona yuko turi hejuru y'urupfu kuko tuko tumva iyo corona yamaze abantu mu bihugu bindi bitandukanye none twebwe ngaha baraduheze kubera ko badashobora natwe kudukingira ngaha turi benshi cyane ariko tuguma twegeranye duhemeranira ko nuwo bayirwaye barabivuze yuko utashobora kumumenya ku maso none twe tuzogira gute twaho twikingire gute
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeje n'ibiganiro tubafitiye igikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda kirabandanya abarenga 500 baraye batahutse inyuma y'imyaka igera kuri 5 bari mu ikambi ya Mahama mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kugirana na Mamese basubiye ko ajeje ibibazo vya politique n'imigenderanire mu runani Sendared rutabwa rumwe na leta y'u Burundi yashimye ico gikogwa yongeragaruka ku bitero bitandukanye bimaze imisi bigabwa n'abitwaje birwanisha muri ico gihugu
ndibaza yuko ko tubibona muri Sendared atobitanye nuko abandi barundi bose ariko barabikurikiranira hafi baba babibona ndibaza yuko iyo umuntu yahora aboheye yahora baye mu kambi y'impunzi abonye uburyo bwo kugira ati ubu rero reka nisubire iyo navuye reka nsubire mu gihugu cyanyibarutse reka nsubire mu byaranje mu bacu kiba ari ikintu gihambaye cyane rwose kandi cyo mbonaje ku byo ngerageza gukurikira hasi nuko mbona abajejwe intwaro bariko baravyitaho imwe biboneka aba nize rero yuko ababishoboye bose ari abari hanze ari abari mu gihugu bogerageza gufasha kugira ngo abo banyagihugu abo barundi bene wacu bamaze imyaka itari mike mu nkambi z'impunzi bashobora gusubiraho bashobora ibibondo bigakura bifise umwizero muri kazoza ibibondo bigakura bifise umwitegemvyo bitaguma vyugaraniye mu kazi nga kintuze kigambi y'impunzi n'ibintu nibaza yuko umuntu yoshima cane gose twarabonye uko hariho abavuga ibintu biriya intango ya mikora igihambaye nuko ikivi gitangura aho hari utugorane naho tuzoza turatorerwa inyishu buhoro buhoro
abarundi bariko baratahuka bavuga ko amahoro yabonetse mu Burundi izo bari bahunze vyaheze mu runani Sendared ramwe niko mubibona
amahoro mu gihugu icyo cyose si kintu kiza mu muntu umwe cyangwa umuntu w'izibiri igihambaye nuko abajejwe umutekano abajejwe intwaro baguma babyitaho bakabikurikiranira hafi na hafi arakunze zikibintu zizobura ntihagire uwibaza ngo hazogira igihe mu gihugu watangwa zikibintu zikihari n'ibihugu ibyo ari byo byose hama hari ingorane none muri ibihugu vya rutura abona ko hama hariho ingorane zitoroshe gihambaye nuko gusa abajejwe intwaro buguma bikurikiranira hafi hanyuma bakagerageza ku buryo muri rusangi ibintu bitera bica imbere ibyo mbona nuko muri rusangi ibintu biko biratera bica imbere ingome araho bumva bapfuka ngaha ngo hari ingorane angaibyo ni novuga n'ibisanzwe mu buzima bw'igihugu
mu runani senarede abategetsi ugorane cyane cyane abari hanze y'igihugu umunzi utaha ukajyana
nukuraba muri senaret bahurikiye muri senaret nk'ukwego ndibaza yuko atari ibintu byihutirwa cyane rwose kuko si cyo kimwe n'aba bantu bari muri ayo makambi za mu Rwanda za Tanzania n'ahandi si cyo kimwe ko abana n'abantu usangwa bafise ibikaratasi bashobora kugira ubujanuruza barashobora kubandanya ubuzima bwabo mu bishobotse hariho n'abafise ibibondo biri mu mashuri ngaha mu bihugu bahungiyemo si kuvuga ngo ejo nahijya y'ejo n'ibintu bicaye ba igihambaye gusa nuko byotera bije imbere hakaboneka umwuka mwiza ku buryo uwo ari we wese ashobora kugira uburenganzira bwo kugenda no kugaruka atakwirwarara abantu bararabana ibitsure ngo mbega uwo n'ibiki uwo n'ibiki icyo nicyo gihambaye nayo kubyerekeye kusongorane birakurikiranirwa hafi biriko birarabwa twebwe turavugana n'abantu bajejwe intwaro mu Burundi turazi yuko igihambaye nuko bumvise kamu katewe si twebwe gusa benshi baragateye bagira ati nyabona nyabona gaho ukuntu ugira igikorwa kugira ngo impunzi cyane cyane izo zishinge zikariye mu ntuzenya mu makambi y'impunzi zoronka ingene zifashwa zigasubira mu byabo no mu babo
muri ko muvuga ko mu runani senarede ni ikibazo cyo gutahuka cyane cyane ku badafise imitahe bakurikirana cyo gutahuka kubaka igihugu muri iki gihe amahoro ari kuragaruka ari ikibazo kitihutirwa
ni ikibazo gikenewe kirakenewe cyane rwose mugabo je uko ndabyibaza nitwibagire yuko hariho izi ngorane z'uruja n'uruza zatewe n'iki kiza cya covid mu bisanzwe ndibaza umuntu ariko arabikurikiranira hafi ngo abatejwe intwaro mu Burundi barateye akamo bose bagira ati yabishoboye nimuze abantu bazoba bakeneye ngo ashere nibaronderere ntuzenya amabisi ngo nibarondere ikambi impunzi bazova ikambi provisoire bazobaza gushikiramo n'ubundi buryo bizogendamo kandi buzoba bworoshe cyane rwose ndibaza rero yuko umuntu atoguma yibaza ngo hano n'aba bana kane uko batarahaze no indege zosubira kugururirwa zikagira uruja n'uruza bisanzwe benshi uzobona bitahiye si ibintu bikeneye yuko umuntu arinda kuvugira hejuru kuko uji wabo si ngombwa ngo arinde gufata amaradiyo asemerera avuge ngo mwambonye ndatashe umwe wese kubimwega azotaha azogaruka aho rero attention nukuraba neza kuko abajejwe intwaro ngira ngo nabo nyene barabibona nabo nyene barabyumva ndibaza ndizeye yuko hazogera igihe nabo nyene bakagira ati mbega mwebwe mwakurikiraniye ibibazo bya politiki hafi nta kuntu twokwicarana tukayaga tukaraba ingene twofashanya kuya amaboko tuzoza twicare turaba ingene twushobora gufasha muri ibyo bikorwa twe nta ntambamye na ntoyari
muri iki gihe mu Burundi havugwa amahoro eka mwavuze ko amahoro ari yose muri iki gihe mwavuze ko eka n'impunzi zitahuka zivuga ko zitahuze kubera amahoro yabonetse mu Burundi hari amakuru agizimisa tangazwa y'ibitero vyo mu rugwi ushaka ko ari Red Tabara uyu munsi arahi havuze ibitero byabaye mu Kayanza ivyo bitero bikaba kenshi na kenshi bihitana ubuzima bw'abanyagihugu barimo n'abana ibitero biko birakorwa muri iki gihe n'umuhari wari wose mubivuga kwiki
ndize yuko bene ku abajejwe iyo mihari nabo nyene babona yuko mwene izo ngiro zarateye agaciro kandi zirateshe ubwa igihugu cy'u Burundi iyo mikwi rero si mu Burundi gusa urazi yuko n'ibihugu bibanye bifitanye bifise ingorane zisa n'izo ntawo kwibaza ngo n'ibintu bigiye gutore kuzoca bizangira mu ndwi imwe mu ndwi zibiri ibyo nibazo abajejwe intwaro bazogenda barakurikirana bazoza bariga buhoro buhoro cyane cyane bababuze ntibabandanye baza baraseswa ubuzima bw'ibibondo ataco baraba ko kandi nabonye ndizeye yuko koko abo bantu bitwa ngo nibo batwara iyo mihari ndizeye neza yuko nabo nyene bazoyo bakikubita agashi akajya ati reka tureke kubana yasuza turasesa maraso yabene burundi
kamumotera abari inyuma y'uwo mugambi wose ni nkaka
nuko mukwikebuka kuko birateye isoni inkozi z'ikibi inkozi z'ikibi sinumva agaciro gushika sinumva agaciro byesha umuntu ashobora kwicara agapanga umupango ugayitse wo kuja gusesa amaraso y'ibibondo n'abantu atashe abahora gushika twese ahanini twese abantu benshi cyane muri senegalete ibyo ni ibintu twiyamirije kuva kera kandi tubandanya dutera ivyatsi
mwavuze ko muri runani senegalete mushaka gutahuka igihe cyose umuntu wese yari muri uyu runani yovyiyumvamwo kandi mu gihe ni bihe vyo koroshwa aho twuvuga imbibe zisanitse zituguruye kubera cakiza mwavuga ca corona virus mwavuze kandi ko abategetsi babegereye mu kaganira vyoba vyiza kurusha mureka muvuga ko imbere yo gutahuka mushobora gusaba ko mugira ibiganiro n'abategetsi
ndibaza yuko iyo ntabwo iyo ishobora byo biganiro ari byo ntambamye kuvuga ngo ni mpaka tubanze dukore ibi n'ibi n'ibi kuko ubutegetsi buhari ubu ntaco umuntu ashobora kubanegura ko amatora yarabaye amatora yaragenze uko yagenze kandi intahe yarashize abona uko ibibona natwe niko twavyakiriye ubu igihambaye gusa nukuraba hariho intambamye zito za politike dufate nk'aba bantu baje gukora imitahe abo ndibaza ko leta nayo nyene izohava ikaraba ati reka turabe nyene twuzuriza Burundi n'Abarundi turabe iyo tuja tugana twese ata wanjya wangura ariko abandi nabo ndibaza yuko na leta ibona ati ndakeneye kubona abana b'u Burundi bose bashobora kugenda bakagaruka birafasha kugira ngo igihugu kironge izina mu makungu birafasha kugira ngo abarundi bumve imitima yasubiye hamwe nabo bose birwa barikinga inyuma y'ibintu bitagiraho bihagaze bakabura ibyo baza barifatiriza kugira ngo bareke kubandanya bagirira ntabwo Burundi
ubu naho akaba ari wa mwanya wahariwe ivyaranze itariki ya 11 y'ukwezi kw'icenda tugeze uno munsi muri kahise na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana
ku itariki ya 11 nzeri umwaka wa 2001 abantu 1000 barapfuye ibyihe bimaze gukoresha indege byari byayobeje bikazitura ku nzu y'umunara ya World Trade Center mu mujyi wa New York no kuri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu Pentagon i Washington ibyihe byayobeje indege enye ebyiri zikoreshwa mu gusenya World Trade Center imwe igushwa kuri Pentagon ya kane igwa mu murima muri leta ya Pennsylvania ubucuruzi muri Wall Street agace gafatwa nk'akaza ku isonga mu bucuruzi ku isi bwahise buhagarara n'indege zose mu gihugu zibuzwa kongera guhaguruka nibwo bwa mbere byari bikozwe mu mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika nyuma y'ibyo bitero Perezida George W. Bush yavuze ko leta ye igiye gutangiza intambara yo kurwanya iterabwoba avuga ataziguye ko ikigamijwe ari ukugeza imbere y'ubucamanza Osama bin Laden n'umutwe w'iterabwoba Al-Qaeda no guca intege iyindi mitwe y'iterabwoba ibihugu byinshi ku isi byahise bishyiraho amategeko yo kurwanya iterabwoba kandi bifatira umutungo w'abantu n'ibigo bifitanye ubufatanye na Al-Qaeda bimwe muri ibyo bihugu ni Ubwongereza Ubuhinde Australia Ubufaransa Ubudage Indonesia Ubushinwa Yordania Ikirwa cya Maurice Ubugande na Zimbabwe muri Afrika y'Epfo indege zijya muri Amerika zahagaritswe byagateganyo gucunga umutekano biriyongera ku bibuga by'indege ariko n'ubukungu burahazaharira intambara yo kurwanya iterabwoba ntirarangira yibasiye bimwe mu bihugu bya Afrika nka Somalia, Libya, Misiri, Tunisia, Nigeria, Mali, Niger na Burkina Faso havutse indi mitwe y'iterabwoba inyuranye na Al-Qaeda Osama bin Laden washinze Al-Qaeda yiciwe muri Pakistan mu nkengero z'umujyi wa Abbottabad ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 nyuma y'imyaka hafi 10 agabye ibitero kuri Amerika yari afite imyaka 54
Nino nga dusozere amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninahazo ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Facile Gebehu byari bihagarikiwe na Edi Rwema ku izina rya bagenzi bacu bo
reka ariko tunyarukire gatoyi mu Rwanda aho nyuma y'iminsi 10 police yasabagina shikanywe muri ico gihugu aho yagirizwa ivya birimwe n'iterabwoba uno munsi yajanywe imbere y'umushinjacaha kugira abazwe kuvyaha aregwa nta makuru y'idonido twashoboye kuronka kubera ko abanyamakuru basohowe mu cyumba yabarizwamo mugenzi wacu Yves Bucana ari Kigali nawe yarahari igihe rusasabagina yahagera navuganye nawe mbanza kumubaza uko vyagenze
Robert mu gitondo mu masaha ya 3 nibwo bamwe mu banyamakuru twamenye ko Rusesabagina yajyanywe mu biro by'ubushinjacyaha bukuru natwe tujyayo twahasanze imodoka y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB imodoka yabo itwara ababa bafunze hari n'izindi modoka zikunze kugendana nayo nta burinzi bw'abapolisi benshi bwagaragaragaho ngaho byari ibintu bimeze nk'ibisanzwe dukomeza gutegereza imbere y'ibiro bushinjacyaha mukuru ariko nyine tukaba twari tumaze kubona makuru yuko Rusesabagina arimo kubazwa nyuma abakozi bo mu bushinjacyaha bukuru baje kutubwira ko ubushinjacyaha butigeze butumira itangazamakuru bityo ko dusabwa kudafotora mu gihe baba basohotse mu nzu byageze aho bakomeza kugira amakenga noneho bohereza umupolisi mukuru mu bapolisi bari baraho ngaho niwe wadusabye kuva imbere y'ubushinjacyaha bukuru avuga ati mwari mwasabwe kudafotora no kudakora kandi kazi atari kubu noneho bambwiye yuko munava hano kuri ibi biro by'ubushinjacyaha bukuru mukagenda ubwo nuko twagiye tudashoboye kubona niba yarari kumwe n'umwunganizi we nuko nguko byagenze
none gaive hari cyatangaje ku mpamvu mutemerewe kumubona kumugaragaro
nta kindi kintu cyatangajwe gusa nyine batubwiye yuko itangazamakuru ritatumiwe ko batigeze batumira abanyamakuru ko kubw'ibyo tutemerewe no gutegereza kuba hari icyo twabaza icyo ari cyo cyose
kuba yabonanye n'umushinjacyaha zobe bivuze ko urubanza rwe goba ruri hafi
nakubwira ko kuwa gatatu nibwo urwego rw'ubugenzacyaha ribo rwatangaje ko bwashyikirije dosiye ye ubushinjacyaha hari andi makuru yavugaga ko ejo hashize kuwa kane yagombaga kubazwa n'umushinjacyaha ariko ngo ntiyajyayo kuko ngo yari yasabiwe ikiruhuko kuba yaruhuka akaba rero yitabye uyu munsi kubonana n'umushinjacyaha byonyine wenda manje kukubwira icyo bivuze ko hashyikirizwa dosiye ikubiyemo ibyo aregwa byose akabibazwaho nawe ubwe akagira icyo abivugaho hagakorwa inyandiko mvugo nawe akayishyiraho umukono gusa ubushinjacyaha mu mategeko hano mu Rwanda buba bufite iminsi 5 uhereye ku munsi bwakiriyeho idosiye yuregwa bivuga ko Rusesabagina ashobora kuzagezwa imbere y'urukiko mu cyumweru gitaha ubushinjacyaha nibwo buzagena umunsi ubwo twebwe dutekereza yuko ari mu cyumweru gitaha
ivubucana twavugana ari ikigari tukiriki cyo kuri cyo kibazo cya Rusesabagina ishiramwe rihanira gateka kazi na muntu Human Rights Watch ryasohoye itangazo yemeza ko Paul Rusesabagina yanyurujwe Human Rights Watch ivuga ko ngo gushika kwa bwana Rusesabagina mu Rwanda kwabaye mu buryo bunyanga amategeko mpuzamakungu ngo kandi si ubwa mbere leta y'u Rwanda ikora ibikorwa nk'ivyo navuganye n'ugiye tugisata cha Afrika yo hagati muri Human Rights Watch Louis Mudge banza kumubaza ivyemezo bafise kuri ivyo bavuga mu gihe u Rwanda rwo gwemeza ko atategeko jyaho nyanzwe
Rwanda rushobora gushimangira ko amategeko yakurikijwe, ariko ntibarasobanura uko byagenze. Ibi turabyita ko ari ishimuta dushingiye ku byabaye uko bimeze kugeza ubu. Hashize ibyumweru bibiri Rusesabagina agaragajwe mu Rwanda, kandi dore ibyabaye n'ibi. Yavuye Dubai ku itariki 27 z'ukwezi kwa munani, maze agaragara i Kigali ku itariki 31 z'ukwezi kwa munani. Kandi ntibigeze bavuga icya mbere uko yafashwe, icya kabiri aho yamaze iyo minsi. Hari ikibazo gikomeye cyo kwibazaho yari afungiwe hagati y'iyo tariki ya 27 n'iya 31. Kandi twanditse iri tangazo dufatiye ku by'u Rwanda rwakoze mu bihe byashize, aho rwakoresheje uburyo bunyuranije n'amategeko rugashimuta abantu rukabajyana mu Rwanda. Urugero ntanga abatwumva bamenya ni urwa Joel Mutabazi mu 2013, yari Kampala muri Uganda, afatwa mu buryo bunyuranije n'amategeko, arashimutwa, avanwa muri Uganda, ajyanwa mu Rwanda, ajyanwa mu rukiko, aregwa ibyaha bisa nk'ibyo Rusesabagina azaregwa.
Mu kiganiro yatanze mu ndwi iheze, Perezida Kagame yavuze ko uburyo Rusesabagina yashitsemo mu Rwanda atategeko na rimwe bwahonyanze. Mbere aranongera ko yuko Rusesabagina ubwe nyene yabigezemo uruhara.
He called it a flawless process. I watched that interview closely.
Abyita ko ari umutego yaguyemo, nakurikiye neza icyo kiganiro. Nabivugaho ibintu bibiri. Icya mbere ni uko niba ari umutego yaguyemo, kuki batabisobanura? Kuba barakoresheje ubwo buryo bufifitse nuko badafite ibimenyetso bihagije byo gushinja Rusesabagina mu nzira zinyuze mu mategeko mpuzamahanga, arizo kujya mu gihugu uwo muntu atuyemo bagasaba yuko yajyanwa kuburanishirizwa mu Rwanda. Ibyo ntibabikoze, baciye mu nzira kugeza na n'ubu itaramenyekana. Icya kabiri nukumva umukuru w'igihugu Paul Kagame avuga ku mugaragaro yuko Rusesabagina ahamwe ibyaha. Rero aho ni mu Rwanda, aho imanza nk'izo za politike zigomba kwigengesererwa, twe muri Human Rights Watch tubona zidahabwa ubutabera busesuye. Kiriya ni igihugu aho umukuru w'igihugu afite ububasha buhambaye ku nzego z'ubucamanza. None ubu turabona Perezida Kagame akora nk'umushinjacyaha hamwe n'umucamanza, akamugira umunyacyaha na mbere y'uko urubanza rutangira. Ibyo rero bigatuma twibaza ibibazo bikomeye niba koko hazaba ubutabera.
Ubu bisa n'ibizwi yuko Bwana Rusesabagina yari Dubai. Namwibaza ko mu bo mwarimu kwiye kubaza harimo n'abajejwe intwaro i Dubai.
The Dubai authorities have been pretty quick to speak.
Abategetsi ba Dubai bahise bavugisha itangazamakuru mpuzamahanga, bavuga ko Rusesabagina yinjiye mu buryo bunyuze mu mategeko kandi anasohoka mu buryo bunyuze mu mategeko. Nkibaza rero niba irifatwa cyangwa ishimutwa ryarakorewe muri Dubai bizaba bigaragaje yuko abakozi b'u Rwanda bakorera i Dubai, kandi yuko baba barabikoze byibuze abategetsi ba Dubai babizi. Nibaza ko icyo bivuze nuko igihe byagaragaraga ko Rusesabagina yafashwe ku itariki ya 31, kuba abanyarwanda barihutiye kuvuga yuko bafatanyije n'ibindi bihugu mu ifatwa rye, ntibanavuga uko byagenze, nibaza yuko iki kibazo cy'ukuntu yafashwe gikwiriye kubazwa abategetsi bo muri Emirat Arabini, kuko umuntu yakwibaza niba abanyarwanda barabikoze byibuze hari amakuru abategetsi bo muri Emirat Arabini bayafiteho.
Louis Majo muri Human Rights Watch twagerageje rero kumva icyo